baphinde bahloniphane bahlangane babe yimbumba ngoba manje babulalana bodwa. Sicela uphinde uvikele ingane kubantu abazihlukumezayo nabantu abathengisa idakamizwa. Ungavumi usathane asebenzise ingane zakho. Cela ubafake phansi kwekhwapha lakho ubabonise indlela abangayithatha. Sikhalela kuwe, kuwe kuphela owazi.
Le batho ba ba le pelo tse nyane ba lwana hela.